ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda rubandanya ibikorwa byo gutanga incanco za COVID ya 19 kubaba ku murwa mukuru I Kigali. Bitegekanijwe ko ku munsi hazokingirwa abagera ku 10,000 mu kiringo cy'ukwezi n'igice. Abahabwa izo ncanco bazironkerezwa he, bakaba bafise imyaka ingahe? Ibi byose tubibaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ariko arabidukurikiranira.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abahabwa inkingo muri iki cyiciro ari abantu bose bari hejuru y'imyaka 40 batuye mu mujyi wa Kigali. Iyi minisiteri isobanura ko kuri iyi nshuro yatangiye no gukingira abagore batwite kuva ku byumweru 12, abonsa ndetse n'abakora mu mirimo y'ubucuruzi batitaye ku myaka y'ubukure. Hirya no hino mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali wasangaga abaturage biganjemo abari hejuru y'imyaka 40 batonze imirongo. Aho ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Ndera kiri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, abaturage bagaragaza kwishimiriza inkingo cyane cyane ko basobanura ko baziboneye ubuntu.
Nifite imyaka 50, twe twumva ko bazaduca amafaranga. Bagenzi banjye bafite za telefone za WhatsApp nibo bambwiye ngo ku masante de sante ngo barimo barakingira ngo ni ubuntu, ngo rero ngo twihute tugende tujye kwikingiza, kandi ngo babishyizeho igihe cy'ukwezi kumwe.
Wamenye gute gahunda kwihari?
Yaciye kuri radio ndabyumva ko ku masantere de sante bagiye kuhazana kubakingira, ko nanjye numva kasha umugambi wo kuzaza kwikingiza kubera iki cyorezo kimeze nabi. Urumva ko cyakaze cyandurira noneho no mu mwuka, urumva ko uri kumwe n'umuntu ugira ubwoba ngo uramwanduza. Nanjye n'umwana wanjye yarayirwariye ku ishuri ariko ahita akira, yarafatiranyije.
Iki cyiciro cyo gukingira abari hejuru y'imyaka 40 kije gikurikira icyabanje mbere, aho abarengeje imyaka 50 bose bari basabwe kujya ku mavuriro abegereye bagahabwa urukingo. Muri iki cyiciro hari abageze mu zabukuru batahise bitabira kujya gukingirwa, barimo kugaragara mu baje mu b'imyaka 40 muri iki gihe. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko bari bafite amakuru abatera ubwoba kuri izi nkingo, bahitamo kutitabira kwikingiza mu cyiciro cya mbere.
Nabanje kwanga mbona batazantera ngo mbe kuko nari ndwaye. Bambwiraga yuko ngo hari abo barukingira bakuze b'imyaka yanjye bagapfa. Ndavuga n'ejo ntazapfira da, sinshaka gupfa. Abana rero bantera bati ni ku bwawe niba wanze gukingirwa bizakora kumera ko rero ndazaba urangingira mbona ntacyo bintwaye.
Naracikanywe sinari narabimenye, niyo mpamvu ubu nabimenye nkaza.
Kuri iyi nshuro wasangaga abaturage bitabiye cyane kujya guhabwa inkingo, bitandukanye n'uko izatanzwe mbere wasangaga babanza kwigishwa cyane hakavamo abemera abandi bakabyanga. Bwana Fra Jean Claude ushinzwe ibigendanye n'icyorezo cya COVID-19 mu kigo nderabuzima cya Ndera asobanura ko kuri iyi nshuro bakoze ubukangurambaga mu buryo buhagije.
Mbere bitewe n'uko n'abantu bakuze cyane hasaba imbaraga kugira ngo babanze bigishwe, kenshi bari bafite ubwoba bavuga ati banari icyo bari bube. Ariko ubungubu bitewe n'uko bamaze kumenya agaciro k'urukingo n'icyo gafasha, umuntu warufashe ko ataremba cyane nk'uko bimeze, urabona ko ubungubu barabishaka cyane ahubwo kuruta. Ukabona ko ikibazo ushobora kugira n'uko zaba ari nkeya, urabona ko abantu bari kubyitabira mu buryo bugaragara kugira ngo babibone. Hari abaturage uko bari bahari mu gitondo bahabyukiye. Kugeza ubungubu navuga ngo twakingiraga abantu benshi, noneho ukabona ko nuza uko twatangiye n'ubungubu uko biri abantu baracyashaka kuza.
Ibikorwa byo gukingira byaberaga mu bigo nderabuzima binyuranye, ariko abaturage bategereye ibyo bigo nderabuzima basangwaga mu tugari twabo. Usibye ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali bikomeje gutanga inkingo, Minisiteri y'ubuzima yanatoranije ahandi hantu habiri hashobora kwakira abantu benshi kugira ngo nabo bafashwe muri iki gikorwa cyo gukingira. Haniyongeraho kandi ko izi nkingo zirimo no gutangirwa mu mavuriro yigenga yatoranijwe agera kuri 5 yose ari mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zemeza ko hahawe urukingo adapfa kuzahazwa na COVID-19 mu gihe yaba yayanduye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarcisse nibyo asobanura.
Inkingo rero zifite akamaro gakomeye cyane kuko zituma indwara ni virusi n'inshyashya ntabwo umubiri w'umuntu yimenyereye uyirwaye bifata igihe kinini kugira ngo umubiri ukore, abasirikare bayirwa kuyirwanya. Abantu bafite intege nkeya rero badafite n'ubwirinzi buhagije irabazahaza ikabica. Urukingo rero bafasha kugira ngo umubiri wabo ukore, abasirikare barwanye virusi, noneho mu gihe yarwaye ya virusi abe yahangana nayo bimworoheye.
gukingira iki cyiciro cy'abarengeje imyaka 40 byatangiranye n'ukwezi kwa 8 bikabitegarirwa kuzamara igihe kingana n'ukwezi n'igice. Ministeri y'ubuzima ivuga ko byibura abantu bagera ku 10,000 bazajya bakingirwa buri munsi. Usibye umujyi wa Kigali, iyi ministeri yumvikanisha ko muri iyi weekend inkingo zatangiye no kugezwa no mu tundi duce tw'igihugu, ku buryo no mu ntara naho bazatangira gukingira mu minsi ya vuba. Kuri inshuro biteganijwe ko bagira mu 300,000 mu mujyi wa Kigali baba bamaze gukingirwa. Ministeri w'ubuzima aherutse gutangaza ko Leta y'u Rwanda yamaze kwishyura inkingo zigera kuri 3,500,000 zizagenda ziza buhoro buhoro. Imibare itangazwa na Ministeri y'ubuzima igaragaza ko abantu basaga 600,000 aribo bari bamaze guhabwa doze y'inkingo zose kugeza kuri uyu wa gatanu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Assumpta Kaboyi urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi naho kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa 8 turimwo, hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe ry'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu, nihanishwa ryiswe Made in Burundi, rikaba rizobera i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Urunanivu amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere, yamara rugasaba leta gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi Made in Burundi ry'iminsi 3 rezo bo mu mpera z'uku kwezi k'8 kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana utwigoro tugaragaza ko gitaho ico gisata.
Twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane cyane ibanki ya Repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakredit badasabye inyungu z'umurengera yo gushobora guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyangwa n'ibisata by'ubutunzi. Ni ukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise inguvu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo tuzaba dufise umuyagankuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyagankuba ariko arubakwa, ndetse hari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyagankuba mwinshi.
Abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo, icyo bita exoneration mu Gifaransa, kugira ngo bateze imbere igihugu.
Ibintu two turahingura bishobora kuronka akanuvera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu ya karere k'ibihugu bya EAC cyo kimwe no mu karere ka Afrika, cyane cyane yuko ari isoko rusangi. Ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracyariho, mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheba gitora inyishu. Iby'amakoperative akora bimwe twita